Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Thank you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Namo Hare Namo Ramo Ramo Hare Hare
Thank you. Krishna, 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 Krish
राम राम